Iba sePennyville bavakalisa inkxalabo malunga nezinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kula mmandla. Ilungu lekomiti yakwa-Ward 68 uNomphumzile Gwebushe utyhola ngelithi abahlali baphila ubomi bentshontsho njengoko kusenzeka iziganeko zolwaphulo-mthetho nezokubulalwa abantu rhoqo kula ngingqi. Okanti ke uluntu ngoku luhlaba ikhwelo kwisebe lezokhuseleko loluntu ukuba lusombulule lo mba.
Kwindawo yasePennyville ziye zikhula iinkxalabo zokhuseleko kwabo bahlala khona. Njengoba zithe qolo ukuqhubeka kulaa ndawo iziganeko zolwaphulo-mthetho eziphela zisuba imiphefumlo yabantu. Ilungu lekomiti kaWard 68 uNophumzile Gwebushe ubalisa ngengxuba kaxaka yolwaphulo-mthetho abazibona begaxeleke kuyo kulaa ndawo esithi baphila obentshontsho.
Into esikhathaza kakhulu ePennyville bugebengu, crime, ingapha kokuqonda. Sinepatrola okokuqala elidutyuliwe lasephase 4 ubaba uMazimuko, abantu abariska ngobomi babo. Udutyuliwe right now ubuye esibhedlele and ayikho enye into eyenzekayo ngempilo yakhe. Right now bekune-shooting ibikhona la, udutyule intombazana ne-boyfriend yakhe. Kuthulile kuthe tu, asonwabanga sithandwa sam. Kunzima ePennyville, siyabulawa.
Into abayinqwenelayo abahlali xa kungoku kukuba isebe lokhuseleko loluntu lingenelele lize nezisombululo nokuba amapolisa ayinike ingqalelo langingqi.
Sifuna uFaith Mazibuko eze apha ePennyville, singavuya kakhulu kuze uFaith Mazibuko azosinikeza i-go ahead ukuthi senza njani. Eze futhi namaphoyisa beze bonke la basixele ukuthi xa kunjena senza kanjani na. We understand because ama patrol okuqala awanazi resources kwiziphathamandla ezimameleyo. Siyacela khakhe nizongenelela ePennyville, akukho kuhle at all, sesoyika nokuya evenkileni.
Ugwebushe uthi nabahlali bazamile ukudlala indima ekuzameni ukuba kubekho ukhuseleko kodwa isithi ngaphandle kongenelelo olufanelekileyo oko lilize ememelela nokuba kubekho iinkqubo zohlolo zamapolisa ezenziwayo kulaa ngingqi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka ePennyville.